Magoma.
Seche mm-hmm. mabende koro ng'anyo ma kama gibiro, nitiere paro mawuok mabende nitie joma paro ni dipone ukaw advantage mar gik matimore e pacho ka sani waneno ka nitiere pressure more e sirikal ka no ka jopuonj gi koni nyocha waneno ka Gen Z no kelo matata molok nyaka sirikal olok jotend migepe dipone un bende kuneno kama to wacho ni sani emuriru e gima runi bende mondo timnu gimoro
mano to ok anayie nikech daktari ogomo kapok Gen Z ogomo jopuonj gomo bang' bajet, bang' somo bajet. And sama jopuonj ogomo, gikao winjruok mane gindikore gi sirikal ma gikete mbele, ma ji te oneno ni sirikal noyie to komiyogi. Wan sani walando gomo, ka wan gi agreement, winjruok wabede gi sirikal ma koro gitamore miyowa. Omiyo ok adwa kao gomo ma sani ni, tateno gi gomo mane jomatindo timo cha.
Winjruoge ni wacho ni ubedo go karang'o?
Higa mokalo.
To sani wantiere dwe mar ochiko.
Ma chudo mokwongo nomiwa dwe mar abiriyo higa mokalo.
To sani wan e dwe mar ochiko.
Sani wan e dwe mar ochiko. Nonego bed ni miwa dwe mar abiriyo.
To dak nuteme kata dwe mar aboro ka.
Gimomiyo nokonyal gome dwe mar aboro ka. Ne pod sirikal kunwa ni gi ng'iane.
Okay.
Koro ng'iane ni emodwa sudo. Ma koro luoro makwa ni gini samoro ng'iane ni galwa gagala.
Nyiso ni usebedo gi twak.
Wasebedo kwa wuoye. Mm-hmm.
Kato bende nitiere.